hadi naweka kamwe sitamtupa, ila tamaa nikara kamwe sitokata tamaa, hadi naweka kamwe sitamtupa. Miaka imepita subira nimemshika, hadi naweka kamwe sitamtupa, ila tamaa nikara kamwe sitokata tamaa, hadi naweka kamwe sitamtupa.
Anaikuenzi mtunze, machori wasimteke.